ngithi mina njengoprezidenti wamabhinca ngiyayi endosa i-mother of all masikandi xatimbele ngomhlaka 6 ngizobe ngikhona futhi angikulindele ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal ngo-April 6 kwenzeka into enkulu kangaka singekho isandla sikahulumeni. Yabona njengoba sengiphethe nje manje ngizobanyisa. Amali lezi yabona nje eliyimoto eniyishayelayo yingubo eniyigqokayo izinto enizenzayo ukudla enikudlayo kufanele konke kusondele ey'ntweni zamabhinqa. Sengikhulumele nabakwa-Primary South Africa kanye nabakwa-Omega ngizobona umhlola, ngizobona umhlola nje ngizoshintsha yonke lento manje sesisekhoneni sesiteji manje siyakhala manje.